Babadog, ishayile njalo.
Ibambe khona lapho Mike. Saqedelele umsebenzi obalekile. Yeah.
Hey Jali, why did it you boy?
Unga fantasize ngomagubane wena. Igorans. I cold drink yabo baba abane stress.
Ah, amen.
Every day mina nomngane wami u Mike nasichayisa. Siyanatha. Ufuna ukufika endlini soba. Ungavuma ukufika endlini soba, hoya azokuthethisa noma ungakayenza ngani next. Yake kwenzeke nje ngoba 3 ekseni sisalele. Lo mama wala endlini aphathwe indopi. Yiba nje ngokungikhuhluza ngisalele. Azi kahle ukuthi ngiyasebenza kusasa.
Charlie,
angifuni next. Angitsibe. Anglume. Angkhwate.
Charlie,
angiva next. Sengihlosha nangeforogo leyidliwa ngayo. A niva next. Uzazibona.
Charlie.
Ngiyazi ukuthi kunama roll on. Ispray deodorant. Netosho yokulayita ebusuku. Ganga lo mama lo. Uyalayeka whisky yasele khapho ishiye ekarini. Akadobi next.
Charlie.
The test is too real. Ugcineza kagamula inyawo le ironing board. Umuntu uyahlanyelwa la kule ndlu le. Shuthi izinto lanje zivele ziphuka so. Ehendle iminyango yasekamareni lemntwana siyajema nokujema. I-remote control DSTV ayisasebenzi. I'm a bishop with chessboard, yeah, my short. Hello, mama, lo, unjani lo. Hi, man.